Rowere maromo 40 ma osebedo ka yudo tiegruok margi e tat somo ma Angola Vocational Training Center e sub county ma Kisumu East, county ma Kisumu, koro nito ne ochuone gi kondo bang' ne tieko tiegruok margi e bwo chenro ne Roma otese ni Make Me Smile. Adoyo Justus nikod ler.
Ne en nyasi no ero maratipo mar sidho kondo jotiegre go eko mokine 40 e bwo migao no ero mar Make Me Smile Kenya at Angola Vocational Training College mabende notimre kawuono e Kisumu East Sub County e Kisumu County.
Nikech wadwaro ni mondo nyithindo manyiri obed gi chia kata gi ng'eyo mar loso ngimagi koluwore gi yo mar yudo pesa kata gi yo mar loso gik ma ginyalo yudo kaka ginyalo yudogo chiembgi kata rwakruokgi. Omiyo gima mora nyasi ma kawuono ni koro e Luoland ka nowach ni ng'ato onego ii olow idhi ilugo rech e nam. Ma ok onego ni ng'ato ii rech ichamo tikech ma rech no dhi rumo piyo piyo kendo dhi tow piyo piyo. I am happy ni nyithindo ma kawuono jonyuol nichoke ka Make Me Smile osemiyo gi olow. Ma olow ma gin go en kaka charan, gigi mag saloon go, gidhi ako loso mwandgi gin.
Kabende jadon ratiro matino manyiri ko ine pacho kaendi gae Carolina Goat bende ne ore nyasi no ero.
Today I have seen what our government is working, making steps towards to. The education system that we have had in the past or is we are still trying to move away from is one that creates jobs. But what we have today is one the girls are given skills, it helps in reduction of gender-based violence. It empowers them economically. We are also going to manage situations where we have children committing suicide, getting involved in activities that do impact their lives correctly.
Jatayore tije maduong' e tendao noero mar Make Me Smile, Migosi St. Peter, ne onyiso mor mare noero ma bende gisegoyo e loko ngima nyathi nyako e pacho kaendi.
Wan e nyasi maduong' mar graduation. En mor ahinya maduong' neno ka nyathi manyako mobiro ka nigi chandruok opogore opogore ka ose lose hope e ngimagi. Ota modonjo moromo dweche 6 mar training mapile pile makoro kawuono wagonyogi mondo gidhi gitiegre giwegi. To kwagonygi agonya ka joma wawito e pap. Odiechieng' ma kawuono ni wamiyo nyathi ka nyathi gima ginyalo chakogo ohala. Koro nyithindo motimo tailoring wamiyo charan, wamiyo materials, wamiyo makas, wamiyo gik ma tweyo nyalo dwaro. Ma kowuok kae to keto charan e dhot to chako mana tich. Motimo weche mag wich gi ber, be wamiyo gik mopogore opogore, blow dryer, shampoo, pis, mondo ka giwuok to nyalo keto stool e bath dhot e chako mana tich.
Mika Ejena Chieng en achiel jotiegre go eko mabende ne osidhondo.
Na mawich ka pod ahin. To kaluwore gi 1-2-3 mane of parent no decide we lwet nono. To piny chama nabedo gi bwok naonge gimora mar bani naneno ni gima no gik. To ka ne organization mar Dream Girls nobiro, nokawa mokela ka makoro ashine. Gima nyalo nyiso nyako wadwa niya. Gik nyuol ken giko mar piny to nyuol bo ken giko mar youth. To kinyuol kitin okonyiso ni iserumo.
Nyasi ma ket kod maendi mar sidho simbo nyithindo go eko ma nyiri ma bende nokalo bwo migao no ero mar Make Me Smile ne ochopo gikone odiechieng' nidi ma kawuono e gweng' eri mar Angola e Kisumu East Sub County, Kisumu County. Justus Adoyo, ATV Kisumu.